bwa mbere mu gisagara cha Bujumbura ikaye impapuro ijana igugwa amafaranga 1,200 ikaye y'impapuro 60 igugwa amafaranga 75,000 ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 650,000 ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 550,000 ari mu gisagara cha Bujumbura bwa kabiri mu ntara zo hagati mu gihugu ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1,250,000 mu gisagara ya 1,200 mu gihugu hongewe ko amafaranga 50 ayurumva ajanye n'irya transport y'ikuduga ruguru ikaye impapuro 60 igurwa amafaranga 800,000 naho ni hongewe ko 50 kuko aha mu gisagara yari 750,000 ikaye impapuro 48 igurwa amafaranga 700,000 aha mu gisagara na 650,000 ruguru na 700,000 ikaye impapuro 36 igurwa amafaranga 600,000 aha mu gisagara yari amafaranga 550,000 ebo bushikiranganje rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buhamagariye abadandaza kubahiriza ibyo biciro tukongera tukanagabisha ko uwo wese yohirahira akarenza ibyo biciro ko ingingo ruhasha zo gutuza iyo ngendo